magodoro na paja langu la kuku ashibe mpaka tumoro. Mambo iko huku najikuna kisogo anavyopilikisha tonge tonge weta muongeze sima.
Thanks for watching and don't forget to subscribe to our channel.